turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri mu nyonyi mwaka wa 2021 kaze muri hano makuru twabateguriye hano kuri televiziyo yanyu BTV umundiye ndahere ku mbiro nkuru nkuru ziyagitse imikangara iri hagati y'imyaka 18 gushika kuri 25 yipfuza kwinjira ugwego rw'igipolisi basabwa kwiyandikisha kuva kuri uno wa kane kwabiteguye mu ntango zano makuru abakuru b'ibihugu n'amareta basaba kujya hamwe kugira bashobore kugwanya ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe byavugiwe mu nama iri kibera hariya mu gihugu cya Ecosse nabyo twabiteguye amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya ndabaramutse nongere ndabahikaze ndasubiye kubayikaze nari ndababwiye mu ntango zano makuru imikangara iri hagati y'imyaka 18 gushika kuri 25 ariko ikwije ibisabwa yipfuza kwinjira igipolisi cy'u Burundi basabwa kwiyandikisha kuva kuri uno wa kane byavuzwe n'uwari yaserukiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu ruganda rwo gusegurira abajejwe intwaro amagara y'abantu ndetse n'amashengero uko icyo gikorwa kizogenda akaba yamenyesheje ko abazokwiyandikisha mu manyanga bazohanwa hakurikijwe amategeko jire nakima
mu nama yahuje abaserukiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abajejwe intwaro amadini n'amagara y'abantu kuri uyu wa kabiri mu gisagara cha Bujumbura OPCE mazo ya Didas yavuze ibisabwa kugira umuntu aze yemererwe kwinjira mu gipolisi uyu mwaka
kugira icyo gikorwa kigende neza hariho ibisabwa bimwe bimwe bigatangwa n'abajejwe intwaro ibindi bigatangwa n'abajejwe indero ibindi na muganga be no mu gipolisi kijejwe inyamirabayi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano buboneyeho gusaba abo duhejeje kuvuga ko bokorohereza abifuza kwinjira mu rwego rw'igipolisi mu kubaha impapuro zisabwa mwisunze amategeko kandi umwenegihugu ntabure igisabwa ngo ahave acegwa
OPCE mazo ya Didas yavuze ko abazobesha ikintu na kimwe bazohanwa kuko ngo mu mwaka uheze bane bapfuye kubera kubesha ko bakomeye
tuboneyo no kubamenyesha ko uzohirahira akabesha ku bwoko bwiwe imyaka afise ko atubatse adafise umwana canke imbanyi aho yavukiye amashuri afise azohanwa cyane hisunzwe amategeko naho bizomenyekana ariko ariga canke akorera mu gipolisi
ku kibazo cy'umukuru wa zone ya Cibitoke asaba ko abakobwa bavyaye bahabwa amahirwe uwo yaserukiye umushikiranganji yamwishuye adaca ku ruhande
rero twebwe dukoresha ugwaruka rutara lo rutare ubaka cyangwa rutarayi gura ni bibazo byo ku byo kugira gutwara inda zindaro kuko na ni gikorwa cya misi yose kidusaba kuba turi disponible aturota umwanya wari wose rero muri icyo gihe na wemerewe numwe kuba yaravyaye umwana ngo yinjiye mu polisi cy'u Burundi
yandikwa ku mikangara mishasha ishaka kwinjira mu rwego rw'igipolisi izotangura kuri uyu wa kane rihere ku wa 17 munyonyo uyu mwaka mu gihugu cyose
jire nakimana kwigisha ugwaruka gukunda imico nakaranga ngo ni bimwe mu byaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe ibyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko inkino n'imico kama bivugwa na Ezekiel Nibigira aramutswa ubwo bushikiranganji akaba yabishikirije kuri uno wa kabiri igihe yari karashikiriza abamenyesha makuru ibyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye kurikira Ezekiel Nibigira
ivyo bikogwa bikaba byaranguriwe mu bisata bikuru bine by'ubushikiranganje turongoye navyo akaba ari ibi bisata bikurikira bwa mbere hari igisata cerekeye kuja hamwe kw'ibihugu bihurikiye mu ishira hamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko bwa kabiri hakaba igisata c'urwaruka ubwa gatatu hakaba igisata c'inkino ubwa kane hakaba igisata c'imico kama duhere rero kuvyaranguwe mu gisata cerekeye ukuja hamwe kw'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko muri ico gisata ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'ishira hamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama bwararanguye ibi bikurikira gukurikiranira no gusuzuma ishirwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe ku rwego rw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'izatunganijwe ku rwego rw'ibihugu harimwo no gushira ku rugero rumwe amategeko n'amabwirizwa y'ibihugu hamwe n'ay'umuryango wa Afrika y'ubuseruko gukurikira na ingene ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta mu ntumbero yo kurabira hamwe intambwe ubwo bushikiranganji buteye ko mwishirwa mu ngiro ry'ingingo ya 24 zafashwe harimo n'imigambi ibiri yo ku rwego rw'akarere nayo ikaba ari ikurikira gusaba ko ibanki nkuru y'igihugu c'u Burundi yemererwa kuba imwe muzindi zigize ibanki ijejwe iterambere ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EADB kandi hamwe n'ishigwa mu Burundi ry'ikigo kijejwe ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango ugize ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu ntumbero yo kunagura no guteza imbere ibigo by'ugwaruka arizo Centre pour Jeunes ubushikiranganje bwarashoboye gutanga ibikoresho by'ubuhinga bwa none
Ezekiel nibigira ibihugu bisabwa kujya hamwe kugira bishobore kugwanya ibijanye n'ihindagurika y'ibihe ivyo bikaba ari bimwe mu byavugiwe mu nama iri kihuza abakuru b'ibihugu na marita iri kibera mu gisagara ca Glasgow ni hariya muri Ecosse ku mugabane wa Buraya ivyo abakuru b'ibihugu bakabivuga bishimbije yuko ubushuhe bwasadze kandi bategerezwa kubugwanya Peniera keza mwana
Icegeranyo citunganywa gihindagurika y'ibihe ku isi kirerekana ko bidashimishije mu mwaka w'2020 haribonekeje igwirirana ry'imyuka yonona ikirere mu myaka indwi iheze ubushuhe bukabwa ariyongereye nk'uko bitari bimenyerewe mu gihe giyugurwa rya COP26 uyirongoye akaba yaramenyesheje ko hari cizera gishimishije mu gukinga igwirirana ry'ubushuhe gushika ku rugero kwidogre imwe n'ibice bitanu muri iki gihe ubushuhe bukaba bwoba bwariyongereye gushika ku rugero rw'idogre zibire n'ibice indwi ugereranije nk'uko vyahora abarongoye ibihugu bakaba baragize uko bashoboye kugira bakingire isi ku bwa Joe Biden umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika amenyesha ko ihinduka rishimishije gikirere rishoboka
ahimbawe no kumenyesha intsinzi ku bakozi b'Abanyamerika n'abajejwe ico kibazo cihindagurika ry'ibihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatikanije n'ubumwe bwa Buraya bikaba vyemeye gushira umukono ku masezerano y'ubudandaji ku isi
Kubwa Emmanuel Macron arongoye igihugu cy'u Faransa avuga ati ibihugu biri mu nzira y'amajambere nivyo vya mbere bihura n'ingaruka mbi z'iryo hinduka ry'ibihe
dushoboye gukemura ico kibazo gihanze isi yose mu gihe tugiye hamwe tugakorera hamwe ibihugu biri mu nzira y'amajambere nivyo bihura ubwa mbere n'ingaruka mbi z'ihindagurika z'ibihe muri Afrika Pacific Caraïbes n'ahandi gushika kuri iyo ntumbero miliyaridi ijana z'amadolari ku mwaka kuva mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2025 nizo zitegekanywa dutegerezwa kugira ico dushoboye kugira ibihugu biteye imbere bigire ico biterereye mpamagariye ibihugu vyose kugira ico bikoze kugira inyuma y'iyi COP26 bishike ku ntumbero twihaye
mwamenya ko abarongoye ibihugu bafise indwi zibiri kugira barabe ingene bakinga igwirirana ry'ubushuhe ku rugero rw'idogre imwe n'ibice bitanu
era kaze mwami urakoze kuri iyo nkuru wadutoreje Nyandwi Everine ni umwana w'umutwakazi yarose amahigwe yo kwiga kandi byari byanse ishure ku buntu Jean Baptiste Bizimana arongoye Ecole d'Amour du Christ akaba avuga yuko bafashe uwo mwana kuko babona yuko biriko biranka ko yiga kubera amikoro make Raymo Prosper niyo nkuru
abanyagihugu bo muri tie ya Buhinyuza ya komine Kinama baragiye hamwe baregeranya uburyo bwo gufasha Nyandwi Everine umutwakazi yaraye aronse impamyabushobozi umuyobozi w'ishure Amour du Christ ryamwigishije ku buntu ati yarabura uwumurihira ishure natwe twankako yoheba
ishikangaha nari umuhari w'umuntu yamuzanye amaze kumuzanya ariko uyo muntu yarafise uburyo buto bubaho nyashobora go kugira ngo ashore gufata amasharje yose y'umwana ayafate mu ntoki mu nyuma rero twaravuye n'uyo muntu arambira ko vyamunaniye gose tumaze kuvugana n'uyo muntu baze kumva ko vyamunaniye haci habi ikibazo cuko iyo kanda ijera umwaka wose umwana ariga araheza ishuri ariko kuko mwumva risanzwe rifise abariseruka imbere y'amategeko twarashoye kuvugana nabo mbere biranabagora kumva bacambye ati nibikunda yuko azoranya yiga ariko gera wewe zurarabe ingene wo bigenza urondere ahantu udodora kugira ngo umwana ashe kwiga nashe kudodora ahantu henshi haba mano bitwa yuko uyu mwana ubwoko uyu mwana kokiramwe bamwe bamwe twagiye turavuga nako naco bigeze bamfasha maze kona yuko rero binaniranye hanini ya kuko umwana keshi ndamwirukanye yashaza kwicira ngaha ku mujyango w'ibiro bikanera ikigongo rero ivyisha ndabikora ubwo ndabikora n'umutima yiwanje gusa uvuga no munsi representant abimenye kanyirukana gafata ingingo nakunda ariko iciza nagikoze
nawe akizimana Blaise Samuel arongoye quartier ya Buhinyuza ngo yegereye aborongoye ababwira ikibazo cyo mwana w'umutwakazi nabo umwe wese acaratanga icafise kugira ngo bamufashe
ubwo buryo bushobora kubonekana nyirabanje kwisunga icivugo cyanye n'icubahiro turi kumwe twese birashoboka ico gituma iryo jambo mugenda rishikiriza nemera ubwo buryo nari numva nkomeye numva ndemye kuko nari mfise abo dukorana hano murabona ko ndi kumwe n'ivyegera vyanje hanyuma sinavyicaritse ngaho mu kurondera ubwo buryo narashitse no mu banyumba 10 ndaja no mu bene gihugu ndababwira hariho bamwe bamwe bashoboye kunterera amafaranga kugira ngo ku buryo twemere bonekane
uyu mwana w'umutwakazi Nyandwi Everine arakenguruka ico ciza yakorewe n'abarongoye ishure rya Ecole Amour du Christ atibagiye abarongoye quartier ya Buhinyuza
shimye nyakubahwa umuyobozi w'ishure yemeye kumfasha muri 2002 yandamukengurukiye cyane
uyo mwana w'umutwakazi akaba yaciye aronswa akazi n'iryo shure yize ko kubuntu
Raymo Prosper niyo nkuru urakoze kuri iyo nkuru wadutoreje tukiri mu bijanye n'indero abavyeyi basabwa kwima amatelefone ngendanwa canke amateleviziyo abana babo ivyo bivugwa na mediatrice nibaruta umuhinga mu bijanye n'imyifato ivyo akabivuga afatiye yuko ivyo ngo bishobora kubononera ubwonko ndetse bigatuma batakaza ubuntu bikagira n'ingaruka mbi muri kazoza kurikira mediatrice nibaruta n'umuhinga mu bijanye n'ivyinyifato
telefone nikenewe azoyi ni ayikura zoyikura hama iyo telefone cyangwa iyo televiziyo bazoyimurabamwe yaheyarije ibintu bikomeye kwisi bazobaramurabamo muri televiziyo mugaba atari wari karababandi kuko ni wamureresha telefone kuraba telefone kugira amaje video ni droge ni yuramutwe mu bindi niyo bimenyera ntazobivamo concentration atakara urumva ibyigwa bikaja hasi hama ubuntu bwiwe ntibwibake neza kandi yari muri ya myaka ikenewe cha ubuzima umuntu azobaho mu rugo bufatanye navuga gute ku bicaye 95% ngereranije ni kwijana n'ubuzima abaye mu mwaka uva vuka gushika mu myaka 6 tubivuga dushimitse namuvyeyi yo mwana wiwe ibintu azi neza ko bimwica ibi rero byita amayikra nikiza niko tugifata kitwara umwanya kirera umwana nabi cyonona ubwonko cyonona amaso none ivyo umuntu we mwana we kubere bugiye ibintu byubaka umuntu n'utuntu duto duto ariho rero ama principe cyangwa ibintu shingirwa ko by'ubuzima umuntu akwiye kwimenyereza ibintu bituma ashobora kuba ku rugo rwiwe neza none yaramenyereje video akayikurira ko agashika imyaka 30 45 uzuza kumuhindura ubuzima bufatanye n'ingene yabayeho akunda amaje video niyazana umugore se hazoce yiyenteresa ku mugore kuko niyarasanzwe niyenteresa no kubana urumva ntibizoba ari bishashe azomutwara kubera nyene muri societe bamubwiye ati zana umukenyezi après ace yigira ku mupira umugore yabyaye nabo bari kuri match aca babara ngo ngurumva ngo bari kuri match nabyaye ivyo nagacira biha wavyaye birakuraba nari kuri match niyo ngaburo yagumye yaronse kuva kivuka ko rero abana bacu tugomba kubategura
nino kuri iyo nkuru duce turangiriza kwa makuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno wa kabiri reka nshimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyumviriza bagenzanje bamfashije kuyegeranya nabo bakenuye reka ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza ibiganiro byacu kuri BTV birabandanya murakoze